Mwapita kingiza lowe sita utadanga la kamo chanachi. Abagaza woye woye. Akeno wajita bepona chi. Bepona chi. Jukuma tuka wano.
Wansi.
Wati wano kipu. Wani kipati me. Wani kipati me. Wani kipati me.
Wani kipati me.
Aki kingiza lowe.
Wadi, I'm gonna put them on the ground.